Dirute di lekanyetsa ha ile dipuo tse magolo a sopileng ho ya ho dikete tse tharo tse buang continenteng ya Afrika. Empa ka lebaka la dintwa tsa bokoloniale, dipuo tse ngata di ile tsa timela. Ho di baballa ka mohwa wa dingola le ho di bua, ho nkwa e le mohato wa bohlokwa ho ka kopanya setjhaba. Moprofesara Saure o re boleng ba puo ke ho fetisa lesedi ho itshitlehilwe ho botjhaba, mme ditshebeletso tsa kgaso le tsona di na le kabelo ya bohlokwa.
There is no way of killing a people than killing the language. You know, especially these days, if you don't see the language, you don't hear the language, you don't write the language, chances of it taking root with the people are just zilch.
Mohato wa SABC ufumana dithuletso.
Now, I'm sure this channel is going to be an encouragement. It is going to encourage people, not necessarily to listen or to watch the channel, but to think about their own languages.
Mo professor Saole ore kanale ena ya SABC itletsa bonnete ba hore botshaba ka ho fapana Afrika Borwa bo ya baballwa ka tshebediso ya puo.